Nelly soon be Zelenda.
Oh, God, thank you. We get jelly for 7 years, and my smelling is an abandoned good soup for me.
I'm going to spawn his that to jail. I'm going to see him.
I'm going to spawn his thing was so good to jail. Do miss him now? Be standing. In fact, now I'm going to stand and now we are going to look. Then, what's in the composition? Do miss her? Why wang lahla?
Neliswa, there was a reason for me to leave you.
Naming bengo wako. Naming bengo wako.
Uzongoma nini sengcha hukjabula. I'm tired of being by myself.
Yakho. Matu cheese point ufuna nalo.
Today, I'm gonna prove my mom's wrong. Show them that I'm straight.
Yo, Shari, can I holler you for a minute?
Hello.
Look at you, Shari. You're hot as hell. Thick. Mama, so how you doing? Yeah, I'm good. What's wrong with English? But fine, I speak Zulu. But, mutle yo, shari. But you can be more beautiful, more tender than I'm.
You bet?
Yeah, I'll take care of you. And party so good, kind.
Is that a yes?
Yeah, sure.
God damn, man! I've proved my mom's wrong. Yeah, I'm straight.
Yeah?
Oh, never mind. Oh, I wasn't that rude. My name is T. James and yours is? Oh, good to know you.
Yeah.
Oh, that's good, man.
Do me some manjin sabos. It's a piece that sends a wooden she.
Neliswa, when you were doubting me, Bunga was a man, Lam Neliswa.
Mean? Geeked out and miss.
Yes, you were doubting me each and every time. Finding his proof like when we're in Tanda on a pill. Song is cutting Joanna, Langi Kon Yang Woosing, you know, by Nong Tame Woosing, Lang Selkon and Selam, just for Zane. I'm not cheating on you each and every time, Nelly. So I have to remind you what's when a word to lack mean. How fun you can call, how fun you can temper each and every time. When I find Sazing, it's okay, Nelly. So Lang Corner right now, I'm working, I'm not busy with the Mantomba Zan. But I'm not fun to call a Leon Dele because you are easily influenced. Who's in the show? You want to be a tattoo, a believer, just like that. Another problem, Neliswa, lack of communication.
Lack of communication? Kanjan, go be and Kuluma now, Pelamin. Kanjan.
Utsu Salu Kuluma now, Neliswa. When I was a fan as a Kalin. So fun says you combo this, I'm Miss Neliswa, I'm your boyfriend. I'm your top priority. Because when I was a fun to communicate an arm. So for him, he's looping, he's Neliswa, what anang, Kwenzagalan, because I won't tell man, you could see, this is what I'm doing. This is what I'm doing. Kwenzagalan, Neliswa, and then you can have a footy. Yazi, we are turned to shove boys on my face. Please, shoving boys on my face each and every time. Eh, you saw Gwenzuguti in the finals band band, 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 eh? Ukhona umfana ojabulisa ukuzintombi yakhe imtshela but omunye umfana akekho umfana ojabulela leyo nto Neliswa. Listen to me very carefully, Neliswa. Ngikhulumela wonke out mangithi akekho out ojabulela ukuzintombi yakhe imtshela ukuthi isayokwenza ukuthi nomfana wokuthi, because when you are telling me ukuthi abanye abafethu they have access to you, mina ngoba nakho ngena access yathi ngiyiboyfriend yakho. Neliswa, don't do that to me.
I get Pelam Nabengas with wheel and so be a fan another week. Minasa and Gissing get chill and goes to Chelsquin Zaralan, can't do any week.
That's the problem with you ladies. That's the problem with you ladies. You're not king again. Nina ni bonu kutumundu if as express nina showing emotions. Ni kabangu too weak. Listen to me, Neliso. Song is nama feelings. Yes. We all have feelings. So if me nangis express again, that's not me being weak. Yes. Angiko weak, Neliso. Manju na muzu lokung ina naba fanu lindeleni mean. Obviously, ngoba ngakutshela ukuthi mina I am jealous ngakutshela from the get go ukuthi ngine squele. So ucabanga ukuthi ngokwane yakho uzongitshela ngosibani bani nosibani bani. I won't be jealous. Na Neliso, ungayenzi leyo nto kumina. Nginaso isikwele, ngikasho ukuthi angifune umuntu eduze kamuntu wami, not even an inch. Yes. So nami uzongitshela ngabafana, expect mina ukuthi ngifile kanjani, ngibe happy ukuthi you are telling me about other boys. Ayispani kanjalo leyo nto Neliso. Enye into, you girls masintshengisa our emotions and feelings. Nokho nithi si weak la. Listen to me, I wasn't weak mengabe ngiphuma kwena. Ngaba strong because kube ngangi weak ngangizohlala kwena. Futhi nanga ngifela ukuthi ngiyakuthanda. Ngifela ukuthi ngiyakuthanda mina Neliso. Hayi. I became strong ngakushiya. That was the reason.
Yo Shari. Amalumse is a real dog. Yabona uqoqela izinto zakhe.
Uyanginankinga ngingaxoxela kodwa ungithembisa ukuthi afdalas uyabona. Restaurant. Aso stuff at afford sibona indawo ye right yabo.
I don't see a problem with that. Yo, Malumse is a real dog, man. He took a man 7 years. He took a man down 7 years ago. Every month the police pay money. Imagine, man. Unalomunye umjita ke wangibamba inkunzi recently. He took my phone and my wallet. I call my malums for pickup. But unfortunately, umalums ke amnikeza umdzima la mjeda umshaya ke impama cabanga in front of me.
Lalela khohla uma mina nanani. Funeli uvale kusothi.
Oh yeah. So I was thinking lana unganjani mina ngakintroduce to umalums and uzokuthanda.
Hayi angifuni ukunqinyela emzini nabantu mina hayi.
Nquma, what is nquma?
Like
oh, I mean to kill. Malums is not like that. I saw za limaza umuntu wesifazane.
Lalela ke Surat, khohlwa okuningi no introduce amathwathwathi. Mina nawe asibe ready manje ukuthi siyahamba sokuntabi right.
Oh yeah. Let's go.
Yeah, sure.
Izo nice that lezenza ukuthi ungishiye kanje.
Yeah, Neliso. Those are the reasons I left you. Neliso, angizoyiphinda futhi le nto le. Akekho out ukujabulelayo ukushelwa intombi yakhe abhara abanye abafethu. You're expecting me to smile and say, hey, omunye umfana, omunye umfana. No, akusebenzi kanjalo. Mina respected you, Neliso. Ngakuhlonipha, ngakuthanda. Ongeke uze ungizwe ngibhizi ngikutshela ngenye intombazane. You've never heard me ngikhuluma ngenye intombazane kwi-relationship yam nawe. Unless it's work. But wena, you kept shoving boys on my face. Nasengikhathele Neliso. I wasn't weak for leaving you. When I was just clamping you weak ngibona kungahamba. No, I wasn't weak. Ngaba strong. Ngagain courage ngaphuma.
Ndimiswe ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa kodwa nawe. Bekumele ungitshele ukuthi okay fine, ngona lana ngoni lana ungilungise ndimiswe ukuze siye phambili.
Nayi inkinga ngani bani besiphazane. Anifuni ukuvuma mani wrong. Just admit ukuthi wrongi uye ukubalisa uthi yes I am wrong. Take accountability for my mistakes akho.
The insight sithu lento leyo ukuthi intombazana ayixolisa, intombazana doesn't say I'm sorry because if intombazana ixolisa akulona imama la ngempela. Ayisebenzi leyo nto kumina. Imama liyaxolisa, indoda iyaxolisa.
Umfana intombazana we need to take our accountabilities for our mistakes ethu. Wahlezi uthi mawuthi ngiyaxolisa and you have a story to say. Akuxolisi phela wena. Ungasazama futhi nawe ukuthi justify. I'm sorry but now. No, I am sorry. I won't do it again. Neliswa. Ngiyakuthanda uyezwa. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Angikaze ngiye ukuthanda. But I had to leave. I had to leave until you realized ukuthi I loved you. Uye ukungigabaza, uye kuloko ungixina ngabafana ebusweni zonke lezo zinto lezi. Take accountability for your mistakes. I love you, Neliso Ngcobo.
Okay, fine. At least ke, uma ungihage ngibona ukuthi usangithanda. Ngiprove lokho kungcono.
Ufuna uthando lakho.
Eh, uyazi?
lento kamshana nami ukuthi angimboni sesithe phela isikhashana manje ayangikhathaza lento le noma lendoda yamathathu uyimthathile ngoba phela landoda iyinkinga ongenze ho nayi lendlavini kagoni ngommese ngibuza kuyona yabona ndodana uphi umshana
hayi yona ndlela yokubingelela nje angimazi nomshana wakho ukuthi ukephi
awumazi umshana nami yazi umshana nami mehambile nje uyayabuye ashesha abuye yabona ke manje nje obehambile nje isikhathi sesisathi ukuthi sasaluleka kancane ngikhathazekile ngomshana wami ukuthi uphi umshana nami andi wena wena ndlavini ndini usike wenza inkinga kumshana wami mpamba inkunzi ongenzeka mhlamba ukuthi nje ukhona okwazi yokuthile ngaye he
hayi lutho mina angimazi umshana wakho ke nawe ungangitshelanga ukuthi angibe umantshingelani wakhe ngigadane nomshana wakho
yazi ntotana into eyinkinga la enhla kakhulu ukuthi wena wake wasibamba inkunzi lapha ngomunye umdithi uyangizwa umshana wami uthi ngithini manje mase kuduka umshana wami ngizosola wena ndodana ukuthi wena ngoba phela ukhona ukuthizwa kwakwenza and wenzani la ndoda
kanti lekho ehlaliswa yini ani ngikutshelile nje ukuthi ngiselivini manje unozongibuza umsangano akumazi umshana wakho
uselivini uyasebenza nilani
ngiyasebenza la Hotman
umsebenzi lo
wena Hotman uvela uthathe ngale ngqondo yakho
lento oyenza la usibamba inkunzi uthi umsebenzi into engifunayo umshana wami ndoda ungizwele ukuthi uphi umshana wami mawumbona uyangizwa
hayi ngizokuzwela Hotman manje lo ladaba lo wagcina ulungisela Hotman
leyo ke uyiyeke ayifuni wena leyo uyangizwa Ngoba mina ngakutshela kahle ukuthi ngiyasatshwa futhi nala isibakeleni ngikhona ngimningi ngimnandi uyangezwa
Hey okay ke manje uma usatshwaya usale kanjalo nokusatshwa kwakho ke
Asibambe lapho ke umshana wami nje ungibhekele yena ngiyamfuna